Yanicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yamaze gutahura igikogwa abakozi ba YouTube barimo cyangwa se abajene bose basize bakora kuri YouTube bakora. Eka aramaze gutahura muri rusangi igikogwa abaririmvyi abakomedie muri rusangi bafise. Kigingi na mutsima lo comédien Natasha eka nabandi Francine Niyonsaba bose ubu bama bamira mu kanwa kwa nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Si kintu cyoroshye rero. Iyo nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akuvuze mwizina mu bikorwa byiwe vya misi yose iyo ariko aratanga turerero mu manama y'ugwaruka akavuga izina ryawe bisukura yuko ubutari umuntu woroshe of course reka nabwire ikintu cyaraye kibaye cyabahegeye ejo itariki 2026 nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi yarabagiye akabaza ati mbega burya mwari muzi gituma twagabuye tugira capital politique na capital economique zitandukanye ku Burundi. Je kwa muzi impamvu twabitandukanyije ku capital politique na capital na capital economique. Musha kwa muzi igituma. Mu gihe yariko arayagisha ugwaruka ariko kirisha inama ugwaruka hanya kuri centre jeune Kamenge hari tariki 2029 hirya ejo z'ukwezi kwa mbere. Nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi Evariste Ndayishimiye ati ubuhagezaho duhingura itunga kama gacu. Igituma bahora bavuga ko atacyo dufise kwari kugira tugume turira ko turaboro ko atacyo dufise nyene hanyuma twicane dupfa ubusa kuko abasangiye ubusa bita n'ibisambo Burundi bwaratunze ntituzosubira kujyana aya namajambo nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi eka mbere yongeye ko aravuga ati mbega burya murazi gituma twagabuye tugira capital politique na capital economique ahi Bujumbura mu misiza muzosanga hari nka New York aya namajambo nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi muri tourisme mugiye kubona abanyamahanga ari bo buzuyemwo gusa hamwe tuvuga duti akana kajagari rero hari business itagira uko ingana aha Burundi hari business itagira uko ingana Bujumbura izoba rurangiranwa mu minsi yahera muri weekend abanyarwanda bose baba bibereye ngahe Bujumbura none ntibazana amahera abantu benshi ntibazi ko abaririmvyi ari entrepreneur ntibazi ko abaririmvyi ari entrepreneur ari injiza amahera tugire abaririmvyi benshi umviriza nyine icyubahiro amajambo yiwe murabwira umushikiranganje nti tugire abaririmvyi benshi abakomedie benshi gucyo bashore ibikorwa byabo mwumbwira ko Natasha Burundi yatanye kajya gashimwe gusa Francine Niyonsaba mwibaza ko atahana rya mashuwe gusa hariho kandi kaba kari impande hariho kandi kantu kaba kari impande none ntacazani Burundi burya n'umukomedien ni entreprise hajya nk'aba kigingi na ba mutima lo comédie uzubwenge ucugira gasheni ka YouTube uvirizanye n'icyubahiro ingina aca yere kugwaruka neza ati ucugira gasheni ka YouTube maze ugacugira societe uzubwenge ucugira gasheni ka YouTube ukatushinga societe hakujya active runo munsi ati rero iyo YouTube izoca amahera mubeho maze Burundi bwogorore aya namajambo akomeye cyane nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi aya namajambo adasanzwe yateye intege ugwaruka gose muri rusange wowe ucicaye urindiriye iki urindiriye ndaza guhakaze nyine icyubahiro aratweretse inzira nziza cyane ingene twokwiremera ubuzi maze tubandanye tubaho nanjye ndateye intege aba youtubere bose muri rusange mukomere kwibanga maze muzoshikaho mushaka gushika imana iduhezagire twese muri rusange cye nitwa Isaac Classic in Isaac TV gira subscribe like na share ntibagize gusangiza abandi amakuru yacu
Isaac TV oh.